King Mali. Oh, kinyaga weekend. Oh, ndishe jeni weekend. Oh, kinyaga weekend. Oh, ndishe jeni weekend. Oh, kinyaga weekend.
Weekend.